Katamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa moporesidente wa ANC a re lekoko le tlile go itshupa ke monokeng ya lone kwa raleng ya kamoso kwa FNB Stadium. Baagi ba kwa Excelsior kwa Free State ba re ba solofela fa puso e ka se balebale. Tla re diale. Moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa a re lekoko le tlile go itshupa gore le na le ke monokeng kwa raleng ya lone ya Sianqoba kwa FNB Stadium kamoso. Ditokololo tsa lekoko di le makgolo le baemanokeng ba lona ba solofetse go thologela kwa stadiumong seno go konosetsa matsholo a ANC a go ngoka batlhophi pele ga ditlhopho tsa beke e tlang.
Go supa fa lekoko le na le maatla ke mono wa ANC wa rally ya lekoko ya Sianqoba kwa FNB Stadium. Balatedi ba le dikete ba ema nokeng le ba tshepiwa ga mmogo le ditokololo tsa lekoko di solofetse go romela molaetsa o maatla go bao ba leng kgatlhanong le lekoko gore ke monokeng ya lekoko ga e koafale. Moporesidente wa lekoko a re ANC e tlile go fenya.
Le tla ja ko rallying na. Going to the rally tomorrow. That's where we are going to show the people of South Africa how much support the ANC has. Now for me, it's a real honor to be here on the eve of that rally when we will be showing that we are going to win. In many ways, we have also come to report to the legends of our movement where our president Nelson Mandela used to live here in Vilakazi Street to say to him, "President, don't worry, the ANC is going to win this election."
Presidente ya ANC o ntse a tshwere phage ka mangana mo dibekeng di le robedi tse di fetileng a ralala lenaga a ngoka batlhophi.
The response of the people here is also indicative of how the ANC is going to perform in these elections. So it's been a good day in the office. Wonderful office it has been for the past 8 weeks. Very, very invigorating. And I've even lost a little bit of weight because I've been really working. And some of you even lost your steam in the process and you disappeared, but I was still walking.
ANC e batla go tlatsa FNB Stadium e bile e batla go dirisa rally ya Sianqoba go ipaakanyetsa tsamaiso ya bosupa ya puso morago ga ditlhopho.
Moeteledipele wa DA John Steen Hazen o rotloeditse batlhophi go netefatsa fa mmasepala wa Koga o tswelela go busiwa ke DA ka go voutela lekoko leno beke e tlang. Steen Hazen a re mo botsamaising jwa DA go tlile go tlhamiwa ditiro go agiwe le matlo mme go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase go tlile go khutla.
Go setse malatsi a le matlhano pele ga ditlhopho tsa bosetšhaba, mme DA e dira tsotlhe go ingokela divoutu di le dintsi. Maikemisetso magolo a lekoko ke go tlhola ditiro, lenaane le le tokafetseng la tlamelo ya metsi le go fedisa kgaogo e e rulagantsweng ya motlakase.
Our key manifesto pledges are mainly around the 7 key things that we've got to get right in South Africa if we're going to fix the country and move it forward. And these things all relate to service delivery, things like water and sanitation, ending load shedding and water shedding, making sure that we have quality infrastructure. And what's great about a place like Koga where we are today is the fact that right here we've got innovation where we visited plants that are providing water, borehole water, sanitation to ensure that people are water secure. And of course we've got lots more to do in the places we govern, which is why we're going out for more terms. But I think that where the DA governs, life is better.
go tlholela basha ditiro ke maikemisetso a kwa setlhoeng mo lenaneng la baagi kwa kgaolong eo.
We are struggling with jobs, ne? That's why our young people start stealing, ne? Our children didn't want to go to school because the schools are not right for them, ne? It's like, mommy, I don't want to go to school because there's gangsters. Mommy, I don't want to school because there's always something that the children, ne? And we want the children to be free, ne? Come and go as they will.
Because the children don't go to go school and not sleep outside and that is not right. But because the DA must bring the chains.
Steenhuisen o tlile go konosetsa letsholo la gagwe la go ngoka batlhophi mo Gauteng ka Sontaga.
Mogaetso ho jaaka go setse malatsi a le matlhano fela pele ga ditlhopho tsa bosetšhaba le tsa diprofense. IEC begile fa batlhophi ba le dimilione di feta 27 ba ikwadiseditse ditlhopho tsa monongwaga. Makokwa dipolotiki a ntse a tletse lenagangwe ka batlhophi mme matsholo ao a khutla mo bokhutlong jono jwa beke. Go utlwa go le gantsi ka ipaakanyo ya IEC malebana le ditlhopho tseno tse baitsanape ba reng e tlile go nna tse di gaisanelwang go gaisa. Re ikgolaganya le mme Moagisi Sibanda yo e leng mokaedi kakaretso wa tsa thuto ya baagi ya demokrasi dipatlisiso le kitso kwa IEC. Maitso Madume o amogetswe mo dikgang tsa rona tsa Setswana.
Ke a leboga, ke dumedisa botlhe ko gae.
IEC ya Aforika Borwa e ka ewa jaaka e nngwe ya dikomišene tse di nang le tsamaiso e e siameng ya ditlhopho mo lefatsheng. Mme ga jaana go setse malatsi a le matlhano fela gore baagi ba bo ba le ba kwa ditlhophong lo ipaakantse go le kae lo le IEC.
Re re ipaakantse go setse fela matsatsinyana pele ga South Africans ba ya ditlhophong. Re simolola ka di-special votes ka di-27 le di-28 le voting day e re emetseng rotlhe ka di-29 tsa May. Tsotlhe di aname, re lebeletse fela go amogela registered voters ko di-voting station tsa rona.
Re utlwe gore batlhophi ba tlile go newa dibalote di le tharo monongwaga e sentse pedi jaaka go le gale. O ka re tlhalosetsa gore dibalote tseno di dira jang le gore ke goreng go na le ya boraro monongwaga?
Dibalote tsa rona tsa NPE 2024 di tlabe di le tharo jaaka go setse buile, e bong national ballot. National ballot e tlabe e tshwere di-political party di le 52. E leng gore re tlabe re di voutela go ya go tsena ko National Assembly. E tlabe e le ballot ya dikolomo di le pedi, and e tlabe e le color blue e le mmala wa legodimo. Ballot ya bobedi e tlabe e le e bidiwang regional ballot, ke yone e leng ntšha. Mo regional ballot re ka ipaakanyetsa go bona di-political party le di-independent candidates. E bong batho ba ba ikemiseditseng go le bone go go tsena ko National Assembly. So e tlabe e le political party ba kopane le di-independent candidates mo regional ballot. Regional ballot di tlabe di farologane go ya ka di-province because e tlabe e le provincial representation e tlabe ya National Assembly. Ya bofelo ballot ya boraro ke provincial legislature ballot, ke yone le yone re e tlwaetseng fa o re tlabe re tlhopha political party and for independent candidates kwa go tsa ditulo ko di provincial legislature tsa rona.
Maitso batlhophi kwa moseja ba setse ba voutile mme lo tlhalositse gore le kgotsofaditswe ke mokgwa o di tsamaileng ka gone. O ka re bolelela gore voutu tse di kgethegileng di tlile go nnaneng mono gae le gore di farologana jang le tsa ka laboraro.
Di-voutu tse di kgethegileng e bone di-special voutu tsone di tla diragala ka di-27 le di-28 tsa May. Di-special voutu kgotsa di-voutu tse di kgethegileng tseo ke tsa batho ba ba rileng ga ba kgone go ya go vouta ka di-29 jaanong ba kopile komišene gore ba tle ba voute in the 2 days before its voting day. So there's two categories. Go na le ba ba tlabe ba ya ko di-voting station tsa bone ka di-27 kgotsa di-28 and then go na le ba ba e leng gore ra go ya ko malapeng a bone kgotsa ko ba tlabe ba reteletse gone gore re go ba thusa go tlhopha ka one matsatsi ao a di-27 le di-28.
Jaanong molaetsa wa lona go batlhophi ke o feng re lebile letsatsi le legolo leno la boraro beke e tlang?
molato wa rona le komisine ke gore re na le ma South African ba ba irileng ba rileng ba batla go tla go vota over 27 million of those. Ra re tswayang botlhe re ikemiseditse go kopana le lona ko di-voting station. Tsotlhe di apere tshiamo, re lebeletse fela gore lotlhe le nanogele ko di-voting station tsa lona ka di-29 tsa May kgotsa ka matsatsi ao a special vote 27 le di-28 tsa May.
Re a leboga maetsho le ka moso.
Ke a leboga.
Yo ene le motsamaisi ka karetso o moagisi se banda go tswa kwa IEC tla jaanong re tabogele kwa mabenkele mme re tla bua morago ga foo. Re tswela pele ka dikgang tsa rona. Kgotlatshekelo ya boditšhaba The Hague ya tlholetse mo letlhakoreng la kopo ya Aforika Borwa go emisa ditlhaselo tsa Rafa kwa Gaza. Kgotlatshekelo e laetse Iseraele go emisa ka gangwe tiro ya sesole le go letlelela dithuso kwa kgaolong eo.
The court finds it deeply troubling that many of these hostages remain in captivity and reiterates its call for their immediate and unconditional release.
I believe a much stronger, in terms of wording, set of provisional measures, very clear call for a cessation, very important, and then the opening of the Rafah border and ensuring that humanitarian aid is made available, and then seizing this planned and current onslaught on Rafah, which is growing by the week. So call for that to be stopped because it does feed into our allegation, which is getting stronger and stronger by the day, that a genocide is underway. So we are really pleased that the court has given very serious consideration to the matters that we put before it and has affirmed that an urgent decision is needed from the court to pause this onslaught against innocent Palestinian people.
Motho itse gore kganye latelang e ka go ama maikutlo. Mapodisi kwa Northwest re bokaedi jo bo ikemetseng jwa dipatlisiso kgatlhano le mapodisi. Bo batlisisa dikgetsi tsa go keteka ka maikaelelo a go gobatsa mo go masisi kgatlhano le mapodisi a go begwang a ketekile barutwana kwa sekolong se segolwane sa Rakoko kwa Mabiskral gaufi le Rustenburg beke e fetileng. Go begwa fa barutwana bao ba ketekilwe ka nako ya letsholo phuruphutso.
Batswadi ba re bana ba bona ba setse ba tshogile ka baka la ketsahalo ena. Ba re mapolesa a ne a batlana le dithetefatsi, empa ba se fumane letho go bona. Ba re ba ne ba nagana gore ba tla tlogelwa fela, empa ba makatswa ke ga ba bitsetswa phaposing e nngwe ya sekolo mo teng ba ileng ba otlwa.
A setla ka mabanta yalo, a setla le ka ditlapa, a re gakwa ka ditlhako. Go botlhelela ngwana a lwale on that Monday ke be ka motsa ka mo isa hospital.
Ge ngwana a tswa sekolong ka mmona a se monate mo sefatlhegong ka mmotsa gore bothata ke eng. A ba nkukela gempe a re mama boo ka mmotsa gore molato ke eng a re ketekilwe ke mapodisa ko sekolong. Ka re e le gore na ba le ketekelang a re gate na ba researcha mare bone ba tlhele ba tla ba researcha ba senke ba re ira yana ke seo sa ntlha.
Batswadi ba bang ba re ba ile ba tlaleha ketsahalo eo sepoleseng, ha ba bang bona ba re ba ile ba gotliswa.
Nna ko sepodiseng ke botse case ya gore ngwana ke o biditswe, ngwana ke o gobetse, ngwana o gobetse legetla la left, la ragile mo lone, o na le dimpa mo mokokotlong, ma biditsweng teng. So eke emetseng fela ke emetse gore go utlwe gore department because ba rile seke ra 'ira sepe bone ke bone batlo tshwarang kgang e bone le department ya mapodisi.
Ko police station e be ba rrare molato o Slinda ao tlhatlhetseng wa ngwana o gobetseng thata. Molato wa bana ba botlhe ba ba gobetseng o wela mo molatong o le mongwe ke so se le sengwe nna ke boe ke se ka tsenya case.
Ho sa le jwalo, sepolesa se re lekala la sona le ikemetseng la diphuputso e leng iPad le fuputsa ketsahalo eo.
re ka netefatsa gore botsamaisi jwa sepodisi mo provinceng jwa itse le gore ba tshwenyegile ka magato a gore mapodisi a biditse bana ko sekolong ko Mabiskrala go go begwa fa go nnile ga nna le se se bidiwang gore ke safer school awareness pele setlhopha sengwe sa barutwana se ile sa tselwa ko phaposing borutelo e nngwe ko go begwang gore tiragalo e ya go betsa ile ya diragala ko teng go latela se go ile gwa bulwa di tatofatso tse pedi tsa go teketa ka maikaelelo a go tsenya dikgobalo.
Lefapha la Thuto la Porofense ga le so arabe dipotso tseo SABC e le romeletseng tsona mabapi le ketsagalo ena. Setswana ga gau, SABC News, Rustenburg.
Tona ya mapodisi ba kicelo boleletse borra di taxi ba ba betsanang ka noga e tshela kwa Eastern Cape go khutlisa tiriso dikgoka me seng jalo ba tlile go digama ba sa ditlhapela. Bakgweetsi ba di taxi ba le bararo ba tlhokafetse mo ditiragalong tsa go thungwa di le pedi tse di farologaneng kwa nqanqa go e pele e neng itsege ka matlhe le Mthatha.
Tiriso dikgoka e na le ditlamorago kwa bookelong jwa matlhe. Batlhankedi ba tshireletso ba gorogile fano ba itira jaaka e kete ba tlile go sireletsa bakgweetsi ba ba gobetseng. Batho ba ba gobetseng ba ne morago ba romelwa kwa bookelong jwa Nelson Mandela kwa Mthatha, mme basireletsi ba ba neng ba tlhometse ba ne ba ba sala morago.
The health professionals were very much threatened. However, we managed to calm the situation through our security company, whom he has also touched base with head office and also with our commission from SAPS.
Khotla ya ditekesi e rometse matshidiso go ba malapa a latlhegetsweng mme e ikwetse gore maemo a ritibale.
Sandako is working hard to suppress any element of the taxi violence. We are working together with the Department of Transport, we are working together with the Department of Police.
Tona ya sepodisi o kgarile dipolao tse di golaganeng le dikhuduego tsa ditekesi, mme o itlamile gore o tla aba didiriso tse di tlhokegang go lwantsha dikhuduego tsa ditekesi kwa porofenseng.
They must feel that there is a government. They can't do as they wish, and they must have a response, and that response must be decisive. They begin to listen when you hit them on the pocket. The way to hit them on the pocket, shut down the routes, shut down the ranks, and put there the officers to say no movement.
Ha go itse go itsiwe gore ke eng sa sebakileng dithuntso. Mapodisi a botsolotsa batho ba le bane ba ba tshwereng dikilometara di le 5 go tswa lefelong la tiragalo kwa nqanqago. Ba le bane ke ditatofatso tsa go tshola ditlhobolo e se mo molaong.
Motho tseo di ne di le kalo tsa segonjono se lebale go ikgolaganye le rona mo YouTube, Facebook, X le WhatsApp. Ga se latelang ke ya sepedi ka moso ka ura borataro maitse bua gone fano. Ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.